New Light TV.
Tugeze ku isaha zitandatu zirenga ku minota 45 muri studio zanyu za New Light. Akaba ari wa mwanya w'amakuru nk'uko mwabibonye mu kimenyetso cyatangura muri publicité. Reka duhere ku ngingo nkuru nkuru ziyagize ati abasore baridogera abungere bamwe bamwe mu mashingiro amwamwe aho babamenera amasokre bakaba batakironka imitoma batera inkumi abasore baridogera kandi babavuzi b'ikirundi bamwe bita abapfumu kuko ngo barabafata nabi yo babituye ku ishure ry'Igwamvura barishimye cyane ni mukanya. Ingingo rero nkuru uko imyimwe yose ukwayo rikacu babwire ngo abasore baridogera abapasteri beshi baba menera amabanga aho babavugira utujambo tumwe bakoresha mu kuresha bigatuma abigeme iyo batwumvise bataki bashopokera cyane cyane ngo babahabukire inkuru twatuhurijwe na Kanuma mugenzi wacu
kuja kubaresha bababwira ngo iki urakashukwe komo yande mashukwe uri mayihani abatumujogeza hani no kuvuga ubuki uri mayihani uri shu uri sheshe uri fye zokugira uku
abasore kandi baridogera abavuzi b'ikirundi bamwe bita abapfumu aribo bahora babafasha mu kubaha imiti yo gutera imitoma ubu abasore bamwe bakaba bavuga yuko abo bapfumu batakibafasha ubu ni umwe mu basore twagendeye mu gihugu cya Tanzania.
Jarome sema shida yako ni gani?
Nataka bibi.
Unataka bibi?
Ndio.
Uko na kazi?
Sina kazi.
Uko na pesa?
Sina pesa.
Una pesa?
Ndio.
Una kazi?
Ndio.
Lakini unataka bibi?
Ndio.
Funga macho. Funga macho tukutafutie bibi.
Nimefunga.
Funga macho tukutafutie bibi. Nimesema una kazi?
Ndio.
Una pesa?
Ndio.
Lakini unataka bibi?
Ndio.
Umutisha na nini?
Amakuru arabandanya ngo ku ishuri ry'Igwamvura barashimira abarezi babo kuko ngo bigisha neza umwimbu ukaba wagenze neza aho amashuri yose yamenye ijana ku ijana. Aha ni mu mwaka wa gatatu bari bagize umunsi mukuru batumiye abanyeshuri umunyeshuri yitwa Zebede akaba ariwe yari yateramishije abantu nayo ngo inzoga ibinyobwa bya bararundi bisigaye byakenye ku buryo ngo hari ibikoko bimwe biriko birijukira kunywa inzoga kugira nabyo ngo byumve icyo bita ngo ihoro. Aha ikaba ari nkoko imwe mu zanyoye inzoga ikaba yaburewe gushikaho ikumbagara. Nayo ngo muri Ukraine urugamba rurabandanya kugwana aha ni ngo abakenyezi barahagirira ingorane mu gihe urugamba ruba rubaye mu gihe muzi yuko umukenyezi arabakwiye gukingirwa ahantu hose ngo cyane cyane mu bihe by'intambara rero abakenyezi muri Ukraine barasabwa gukingirwa kuko ngo niyo bari kumwe n'abana havuze amasoro umukenyezi asanga yanyaze amagara yiwe abana akabibagira. Ubu ni umwe mu bakenyezi twahuriye mu kayira aho Theogene yari yahagitse. Baridoga abagira mariage ngo kuko atakintu bakibaha ngo mu kiringo mu minsi heze ugize mariage yaba ari umuntu afise ibintu byinshi cyane akuye mu makado. Uyu ni umwe mu basore bagize mariage kuri uyu wa gatandatu akaba yarose ikado z'amasahani gusa akaba yatswe kwiyahura kuko n'inzu yari ateze yuko azoyiriha mwayo makado. Imuyenga muri gashoho ngo ibikoresho by'umuziki birakenye ku buryo mu bubare bumwe bumwe basigaye batamba amasoneri aha ni nko ku kabare ko kuri centre gashoho twari twagendeye namwe mwirabire tukiri muri iyo komine nyene ngo abagabo basigaye basesherejwe n'abakenyezi gushikaho abakenyezi biyahuye abagabo ataco babibona ko bigasabwa rero yuko abagabo boza baritaho abakenyezi babo uyu numwe mu bo twagendeye cyamwe imisi mufite twaramo neza makuru yose abahari aha ngo abana nibo basenga cyane bagahimbaza Imana arico nacyo gituma Imana isigaye yumvira abantu bamwe bamwe aha ni mu rushengero rumwe twari twagendeyemo nyirabire namwe ukuntu abana bahimbaza Imana Abashinga nahe nyene tukiri mu byo gusenga baratamba bagatarika iyo bibutse ibyiza Imana yabakoreye bagashimira rurema yabashikanye kuyu munsi ubu numwe mu bashinga ntahe yatamvye kurusha Dawidi umupasteri kandi akaba yakeburiye abantu ke ngo gutamba nka Dawidi reka turabe uyu mushinga ntahe uburyo yatamvyemo Tanzania. Ngo ni mu gihugu cha Tanzania aho amatikitoke yatwaye umutwe abantu aho n'umuntu ngo babonye ngo bariko baragwana basha baca gupu ugu kamera kugira ba postinge murabe nawe uyu muntu ukuntu bamugize ipembeya n'uyu babona iki kirundi bamugize ikivuma abantu ni nari ndayisubiyemo ngo ikirundi kirakunzwe cyane abarundi tucishimire kuko dufise ururimi rukundwa n'abantu benshi aha ani mu rushengero rumwe go mu murinde ikintu wanditse ibintu by'ibisarago nayo wanditse mu bushinwa handika mu gishinwa nyine niho bari kwandika mu burundi mu kirundi aha ngo ni mu bushinwa aho abashinwa bagize urushengero bazohora baririmba mu kirundi abarundi bari mu bushinwa bakaza baraja gusengerayo ni murabe namwe ukuntu baririmba neza
reka mwami kuririmbe reka mivugi ibyo wakoze Waranze uramfira Yesu
Uri mwiza
Uri mwiza
Aha naho ni mu gihugu cy'Ubwongereza aho nyene ngo mu gutsimbata z'ikirundi mu Bwongereza abantu biga kuririmba mu kirundi uyu numwe mu bapasteri yariko ari aragira imyemenyerezo yo kuririmba mu kirundi
abiringi abanhu barabahemukira ndetse baba hangamazo bakabako zisoni wowe ndujo hemuka kandintu kozisoni habgi kuzo mana yacu kukurari kwiriye.
Reka aya makuru tuyarangirize kw'iyi nkuru ivuga iti okay ati mu kiringo turi mu gihe cya Ramadhani bene wacu natwe turiho abamizirima bari mu bifungo hagasabwa rero yuko abakobwa bambara ijipo ngufi ngufi baza baratirimutsa abahungu bo kwambara impuzu zirezire ivyo bikaba no mu gihe turi mu gihe cy'ikarema ari mu gihe cyo kwisubira ko abantu ngo bahora baboregwa bakakumbagara mu ibarabara bagafatana ku ngufu bakaniba yuko mw'iki gihe cyeranda bo kuraba bakaza barabireka tukiri ngaho nyene ngo abadandaza b'inzoga baridoga barakidoga nyene kuko ngo ntibakironka abakiriya ngo abantu bose ngo bari mu gihe cy'ikarema ntibanywa kubera ngo bariko baririnda ikibi nayo ngo abantu b'amaresitora ngo ntibakironka nabo nyene abakiriya barakababura kuko ngo abahora babashorera cyane ngo baba bari mu mafungo bareke bifungire nyene no mubaza kubabuza gufunga ahandi simwe muzana amabi mu gihugu banze muri indigisha babanze bafunga nayo ngo ibinebwe abantu batatu bakora barashima cyane kuko ngo mw'iyi minsi bifungurwa ku maresitora biko birazimbuka kuko ngo abantu batakirya cyane ngo bari mu mafunga abandi bari mu ikarema ngo ntibakirya cyane ivyo bakavuga yuko mu maresitora ubugari busigaye buzimbutse umuceri n'ibindi ni nayo kw'iyi nkuru turangirije ko murakoze mushimire umujournaliste wanyu umusefitwemo neza na cameraman.